sabata go tantam fana sata ka go ithantsam fana a gere rona ha re phandam fana wena wa ka kallam fana so o sa tsa makhakha fana ha sa tla ra di fa sam fana ke go tshunela ma adam fana ka kere o batla go tshantsam fana ke go tetile di phangam fana sata ka go ithantsam fana a gere rona ha re phandam fana wena wa ka kallam fana so o sa tsa makhakha fana ha sa tla ra di fa sam fana ke go tshunela ma adam fana ka kere o batla go tshantsam fana o letse go sa sang ka mkhaka karenga go tshwara ga mtlagas o itse bo bara mata ke go tsantsa le machiri bang khana na ra tlhakantsa mfana wa ndi tebele bo pindang sala ke mpu bue le bolosh ka mpata ka go ne na ga nana go ya go tala ka nna o kwa tsa ga na ganda mfana karenga go tshwara ga mtlagas o itse bo bara mata ke go tsantsa le machiri bang khana na ra tlhakantsa mfana wa ndi tebele bo pindang sala I'm going to go to the house. I'm going to go
to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
Wari toyela, Wari toyela, Oscar y Chanzita.